Nigeria. Tenda Mohammed Bondo Hader Lego. President Jawreru Allah Dawku Bande. Sanuma Alaji Mohammed Sani Rais. Jodi Jodegos Nigeria. Alaji Mohammed.